santla ke tla rata go dumedisa archi wa rona o dumedisitse first lady o dumedisitse reverend wa rona priest ma warren le mo evangeli wa rona o dumedisitse protocol observed ke ne tla rata go tsena mo lekwalong la ka lucas 15 ga le bua la re ntata gage a mo bona kgakaleng a mo tabogela a mo atla mme morwa a re ntate ke leofetse go wena le legodimo ga ka tshwanela go bidiwa morago ndire mongwe wa batlhanka ba gago lekwalo le ke tla le tshwantsha ka papaka o mo atle ka dinako tse tsotlhe one thata mme ge ka tlela gore boditse ka go rata boditse ka tla go mo tshwantsha ka ely gana a njelesetsa ka tse tsotlhe tse ke tlile ka di dirang boditse a ntlhokometse go fitlhela fano ka tla go leboga boditse ke re boditse ke lebogela jaaka o tlile wang tlhokomela ka dinako tse tsotlhe boditse ga nke a batla gore ke utlwise botlhoko and le ene ga a batle ke utlwe botlhoko ka tlela go moraya kere ke a mo leboga go for tsotlhe tse a di ntirileng le ga a tlhole a ntskela a re the last word as altid maina ka tla go dula ke moraya kere boditse ka go rata ke a lebo happy father's day bontate rata bana ba nyena le rate le bana ba bangwe ka makoa ke tla boela ko morago.